We, vhathu vhanga, ndi mushumi wa census, a tshi khou khauntha muthu waṋu ini, lwa vhuraru, miḓini yo fhambananaho.
Ha 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 ha!